Subscribe to my YouTube channel now.
Tisha nani? William Ruto una tisha nani hapa Kenya? Wewe unaza tisha nani? Wewe kondo.
What are you getting?